the face of a sang is. But I was on a cool moment, yes. I will keep a shiny door in the face. But I call a book. I call a ash. Yeah, but fate, I'm full of goods in how. Ngivuke nje ekuseni ngithi eish nyaka wonke mabe ngibona bathi eish kuphela inyanga bethi eish nika lama ngi understand ukuthi eish ngiyabafundisa abangiyizwa bathi eish mabe ngibiza ngiyabavala bethi eish abanye bakhipha amabhuku bayavala ngiyabachaza ngiyabathanda mabe ngibona bathi ngivuke nje ekuseni ngithi eish nyaka wonke mabe ngibona bethi eish kuphela inyanga bathi eish nika lama understand ukuthi eish abangizwa bathi eish mabe ngibiza ngiyabavala bathi eish abanye bakhipha amabhuku bayabhala ngiyabachaza ngiyabathanda babe ngibona bathi eish yeah wena eish ngiyabathanda mabe ngibona babe ngibona bathi eish yeah wena eish mabe ngibona bayathanda babe ngibona bathi abangiyizwa bathi eish mabe ngibiza ngiyabavala bethi eish abanye bakhipha amabhuku bayabhala ngiyabachaza ngiyabathanda mabe ngibona bathi ngivuke nje ekuseni ngithi eish nyaka wonke mabe ngibona bethi eish phila inyanga bathi eish nigalama understand ukuthi eish abangiyizwa bathi eish mabe ngibiza ngiyabavala bethi eish abanye bakhipha amabhuku bayabhala ngiyabachaza ngiyabathanda mabe ngibona bathi eish yeah wena I'm gonna keep on my poker, my